Usifundo zonga i-public figure ukhala ngoWelile Mchunu ukuthi uyixuki. Ubale ukuthi uWelile wake waba umlandeli wegcwa melisha elingasuki umpansi jiki-jiki osewumlandeli kakhuzane ongasuki umpansi. Ubesebala nokungizwe wathi ungizwe ubhizi uxova izwe naye ngokwakhe kahle kahle umndeni wakamchunu unenkinga yobuxoki. Abantu ababone le video lomlisa bamxwayise ngokuthi uWelile once wayibona le video, hey, kuyoqhoma sanhlamvane ezinye ziyofeketha. Kwasho ukuthi insizwa le nesibindi yabaphendula naye yathi ayimsabi noma engathini, okusalayo uyixuki futhi lokho iyokumela ngisho e-court.
Yabona bafowethu, ngeke uze ube yixoki lentombazane njengoWelile Mchunu. Hey, iweshe weshe. Hey, uyishaya ngapha eshaye ngapha. Kade kuwumlandeli kaMthandeni nje manje uWelile ethuka uKhuzani. Manje usengumlandeli kaKhuzani manje, usethuka uMthandeni futhi manje. Hey, ngoba have bemaxoki. Hey, yabona nje kaMchunu angazi kwakhala nyonini mina ngoba nje nobhuti wakhona impela nje naye. Hayi, akalixovizwe go. Hey, ngoba uyaliqhathiza uWelile Mchunu. Boze bakubona abantu. Ungaboyeka nini ukuqhathizwe. Uyishaya ngapha, uyishaye ngapha. Iphele lishaye emasini.